It's time for living land, y'all. The land that feeds you, the land that gives you life. Jala, Jala, Uje. I love the land. I care. I farm. I sow. I reap. I care for the land. The cattle will eat. The crops will grow.
Livingland le khono re iketlana konyana mo Eastern Cape mo re tloetselang di project tse pedi tsa temo je makatang kudu di project tse di ba batse karolo e bohlokwa kudu ga go tla mo go hlongeng ga mosumo mo nakong e boima. Mafelo a mawatle a Eastern Cape a mo Afrika Borwa a tumme ka bobotse bja tlhago le temperature ya gona. Filo lela lefase le tsono le faditso ka di diriswa tse di botse tsa tlhago. Temo e bapala karolo e bohlokwa kudu mo ikonoming ya selegae ya batho ba fakhwe. Mme ga jwale mmuso wa fa o rotloetsa batho ba fa go shuma ka lefase le naga ya bona.
Balemi ba bantsi a ba kushishi bothata bo re tseneng ka mo gare ga bona bo ba food security. Molaetsa wa lena ke eng go bona ko gae gore a ke ba tshwarelle ba tsiye taba e ya food security bo serious.
Umhlaba esinawo ungaphaya kwe 3 million. Oleleyo kumathafa ngamathafa kusithiwa ngamadlelo ongamasimi angasetyenziswayo. Icebo ke lokwenza i-village kuba ndiyabona uba i-village system yasebenza kakhulu kumazwe amaninzi ngakumbi i-Germany. Nabo basasebenzisa indlela le yokuhlala ngokwengingqi. Le nto ke kuthi ithetha ukuba phaya emavillageni umzi nomzi iyadi le iyakwazi ukuba ikunike isixhaso somzimba sokuhlala, ikwazi ukuba nemfuyo elingene ukutya. Sizawuthatha elithuba ke ukuba sithi le nto iseyadini yeyokondla isisu sethu.
Sehlopha sa Livingland se memile moketeng wa Department of Agriculture ya gona fakhwe mo dilo tse di botswe tse malwa mo temong be di ketekwa gona mokgwe. Mokete yo o thomile gape le Phezukomkono Campaign yeo e tlhomileng go rotloetsa batho ba mo Eastern Cape gore ba tla ba tsena mo dikgwebong tsa temo. Dikgwebo tsa go tshwana le tse ke tseo di thomileng ke borrakgwebo le bommakgwebo go tshwana le projeke ya maswi le yona ya mixed farming ya go sepedišwa ke Delindlala Farmers Co-op kwa Indwe. Gape le seedling project ya go atlega kudu ga o se le mthata yona ba e bitsa Uphuliso Lwethu Youth Project. Re tloetsela diporojeke tse pedi tse re thoma gona kua Delindlala.
Re fitlhile mo Indwe mo Eastern Cape re tlile go etela polase ya LRAD e leng gore bona ba lema mo dima 2029 hectares. A re bona gorena bona ka gore ba re ba lema ka tshwanelo bo diraga eng.
Delindlala Farmers Co-op ke projeke e e thomileng ka 2001 ke setlhopha sa batho ba 35 bao ba rekileng polase ye ka grant ya LRAD. Go na le mo ba dulang gona gona mo polaseng ya bona ga mmogo le naga ye kgolo yeo e loketseng mafulo a diphoofolo.
Sefike sengenanto ke ka ngibana imali yokuvula i-account sayiboleka kwenye iproject i-1500 savula i-account yalapha eDelindlala. Sakwenza sawugqina ukwenza loo nto sahlala phantsi sathetha ubana siza singena next kuba ifama le sayifumana ngo-LRAD phofu inazo iitrekthi eziyi-2 neven endala eseyaphelayo nee-implement ezinye ke zokulima nendlule. Sasithi sizovula ibhizinesi apho kuba sibona kunzima imisebenzi ingekho abantu belambile sifuna uvula namathuba emisebenzi sifumane imali abantwana bethu babheke ezikolweni batye bahluthe kunye nabantu abakwi-community ezisingqongileyo si nabo baxhamle kule projekthi. Saqala sathi ke ngosenza I code of conduct. Sat ilungu le co-op liza uqhamla efama ngamandla walo. Akukho umuntu uzohlala phezu komnye umuntu. Ungekho nomuntu ozawuthi sisebhizinesini esithi le Delindlala sifuna uba ibe lulutho ebantwini ozawuthi yena uzawuxhamla ngokuhlala ekhaya. Le fami inezindlu ezininzi le, wonke ilungu elilapha lineroom yalo. Le nto ke ngoku yasinika ukubana masiqine ekusebenzeni. Sathi futhi ilungu elibhaqwe libile sabeka imigaqo ke ngokuphakula code of conduct sayithatha sayisa kwamantshi sayoyisayinisa oba ilungu lawukona libe lenze nantoni na okanye lingezi siyaveza sithijonga usayinile wena undawuni apha ufuna uthwani kuba sasihe sijonge kwezinye iiprojekthi kwabanye ooLRAD uba baqhuba kanjani sifumanise uba kuyaliwa phakathi aba bantu yonke le nto ilapha bachitha neeroof neentoni omnye uthatha itrektha yozilimela omnye imali engenileyo noba yetrektha bebelima bayathatha bafake epongulowo nje uyazenzela saqonda ukuthi ke asifuni ufana nabo sifuna sikhe sibe ngumzekelo ngoba siphahlwe ngabantu abamhlophe ngapha nangapha nangaphambili ngumntu omhlophe ngoku ke nathi siyafuna ukuya kulaa nto yabo bayenzayo
Ka thuso ya masheleng a go tswa go Department of Agriculture le USAID maloko a kgone go kaonafatsa meago ya bona le polase ya bona. Godimo ga dairy ba tswelletsa nama, di-vegetable ke re le wool ba itswelletsa gona fakhwe.
Ngethamsanqa ke ngo 2005 kwaza u-NDA. NDA ke wafika wabuza uba yintoni esifuna uba ukuyenza apha efama. Sathi thina zinintsi ngokokujonga kwethu. Mos xa uvula ibhizinesi utreyinwa kuthe qala ujonge imfuno yabantu uba yintoni into engafunwa ngabantu kule ndawo. Ubude bakho ebantwini kungakanani. Ungabanceda ziziphi izinto ezinqabileyo kule area uhlala kuyo. Safumanisa ubana ubisi alukho igusha nenkomo ibeef mandisimandisendithi livestock ihamba ngenkakhulu safumanisa ukuthi neenkukhu ezi nazo zinqabile azikho kule ndawo safumanisa ifeed ayikho licala lembalela eli kubalela kakhulu ayikho ifeed masifakeni ifeed singuthi ke sasisithi ngelo xesha sasifaka sizawutyisa impahla zethu sawugqiba sihambe soyithengisa kuba anangoku kudry abantu babawafuna amabhala
kamorago ga papatso re boela Delindlala go nyakišiša go gongwe gape ka ga kgwebo ye re tlabe re ya mthata gape go tlo tsebišiwa diphiri ka ga mošomo wa bona wa di-seedling wa gešo ke re seefelo
And now you can win one of these handy garden tool sets only on Livingland.
Gore le wena o kgona go wina 6 piece ya garden tool set ya Livingland. O ka SMS mantsi a tool set go 33129. Mogagešo ke go fa mahlatse.
Ana mo plase e re leng gona ya Delindlala ba lema ka Friesland le ka Jersey e le goreng yona e ba thusa gore ba be le mmeleke le bile ka letšatši ba dira di-liter tša go lekana 130 tše ba di rekišetšang batho ba mo motsaneng
le amogetše gape ba gagešo re boetše mo Indwe mo Eastern Cape mo polaseng ye ya go kgatlhiša kudu ya dairy ga mmogo le tše dingwe gape ya go sepedišwa ke maloko a Delindlala Farmers Co-op Milking pala ya bona e sa lokišwa gona jwatse ka maikemišetšo a go kanafatsa tsweletšo gore le bona ba tle ba kgone go oketsa tsweletšo ya maswi
go phinde kwa fika ke ngoku le enye funding ye premier's office yena wasinceda kwinto ye infrastructure kuba ifama le yayise namatanki evuza nasezishedini kuqhekekile yalungisa ke namanzi abheke emadlelweni yenza ke nendlela kuba indlela le yayiphele tu kungakwazi ukukuza umuntu ozayo amepha aze ngenyawo imoto ayikwazi ukuza yayenza ke lento le funding yasimisela eza structure zenkukhu nezibonayo nangona yayingenayo imali yofaka inkukhu phaphakathi but sabonga nje ubana i-structures mile thina sizawubona uba imeko isithini sizifakela inkukhu
maloko a Delindlala a godisa di-vegetable tsa go tshwana le di-cabbage ke re le matsapane gore ba tle ba kgone go maatlafatsa letseno la bona dibjala tse di rekisetswa mebaraka ya mo gausi le bona
uboxa wa lapha e-lady free nase-ca balithatha apikapitshu ubisi lwethu luthengwa local akukhona abantu mhlawumbi ngolwesibini lithathwe ngomnye utata wasemachubeni ngolwesithathu lithathwe kwenye indawo nje even namhlanje besulise ezibhedlele ulwa namhlanje so nakulo alikathi alikawuneli ngendlela elifunwa ngayo ngabantu kodwa ke siyazama ukunika abantu
mo mengwageng ye lesomepedi e e fetileng matsapa ga mmogo le go šoma ka thata goa maloko a fa mo Delindlala a file meputso le di-price tše malwa ga mmogo le ditlhoro tše malwa
le bone zicap zifole up zinazo imali mhlawumbi kwezinye indawo sifumane u-30,000 sifumane u-25,000 mhlawumbi xa siwine u-second eprovinsini siza nayo laa mali sifike apha siyothenga okanye siyityale silime ngayo siyothenga imbewu siyothenga ii-fertilizer silime ukuze sivelise ngayo laa mali siyithathe siyifake emhlabeni ukuze ikhule ibe ninzi sizokwazi ufake engxoweni yethu so ke singabo bantu banjalo
o ka re batho ba ba go ba le botho ba mo Delindlala ba ka tswelela pele mo bokamosong jwa bona bjale ge e mogagešo ka gare tshepišitša re ya mthata go etela projeke yela ya di-seedling
barato ba ka ba Livingland le gono re mo mthata mo Eastern Cape le gono re etetse project e ba e bitsang gore ke Uphuliso Lwethu Youth Project mo e le goreng bona ba dira di-seedlings le merogo ya go fapafapana jwalong re rile re tle re kgone go bona gore na bona ba tla kae
maloko a mahlano ao a thomileng Uphuliso Lwethu Youth Project ka ngwaga wa 2006 ba thomile ba supply di-seedling tsa bona tsa spinach go di-supermarket ka thuso ya go tswa go Department of Agriculture le ba bangwe gape ba kgonne go maatlafatsa le go oketsa tsweletso ga jwaje ba tsweletsa di-seedlings tsa 2 million ka ngwaga
ngo 2008 sa ncedwa ngo Department of Social Development ngoba sivuselele i-nursary yayikhona yaye yafeyila so saqala phantsi ke sayivuselela le nursary lena saqala apho ke ukwenza izithole ngo-2008 ngo-2010 sathi sancediswa ngu-Department of Economic Development ngoba asifundi basikwazi ukukhulisa i-nursary ikhulile ke ukusukela 2006 bivelisa izithole ezi-200,000 namhlanje akwazi uvelisa izithole ezi-2.2 million so ikwazi ukukhula iyotsho apho through interventions ze-departments zethu sincedwa nangumasipala ke basi-approach i-departments asincedisa nange-business plans nento ezinjalo
fitlhile mo gare ga working block ya bona mo ke ka mo ba dirang seedling mix yona ba kopantšha mabu le ditlabakelo tsa go tshwana le bo di-fertilizer se se gatlhišang ke goreng seedling e nngwe le e nngwe e jadiwa ka gare ga lešoba le le tee le le tee ge re le jalo ba re lepokisana le kgona go tshwara di-seedling tse 200 ka nnete go a berekega
sa mathomo se e leng botlhokwa mo tsweletsong ya di-vegetable tsa go atlega ke go godisa di-seedlings tse phepileng dibjala tse dinnyane tse dintšhi di tlhoka go tlhokomelwa kudu-kudu ga e setse nnyane go fenya mathata a go godisa ka ntle ka mathata a go swana le leratadima le šoru le malwetse di-vegetable tse dintšhi di godisetswa ka mogare ga di-nursary pele di ka jwalela ka ntle mo nageng
botsa a gore botse gore na ka mo rileng gona ga njole o direga eng ka re ke a bona gona le mapokisana shimo le metse
o apa ko licala ke kulapho siya sisibeke khona izitshalo xa sesityalile imbewu kwenzeka lento kuthiwa germination siyaqinqeshela ngoku sizawuthi imbewu yethu ifunxa amanzi emveni kwenza kwezimbalwa yaxhumeka kusithole uba sesantoni uba yikhaphetshi yakhawuleza uvela kanjalo kanjalo sinekhaphetshu sinespinach sinebeetroot sinebrocoli sinecauliflower sinecarrot sinetswele yonke into sinayo so apha ke kuzawuthi emveni kwenza kwezimbalwa sinqeshela kanje siye zigerminate zivele kuqale kuvela amagqabu okuqala sizikhulisela apha ke side kugqithela 4 to 6 weeks sizise kwi-customers zethu emveni koko
Uphuliso Lwethu Nurseries itsholetsa spinach sabona se fresh ga mmogo le cabbage ngwaga kamoka ebile ba supply gape le K Fresh Produce Market ga mmogo le di supermarkets le ba go rekisa mo pateng
Uphuliso Lwethu is supplying us nicely and isithole sakhe xa so silimile ke ngoku then si produce a nice quality seedlings
okay
yes
Iba le rena gape ka morao ga papatso ge re boela Uphuliso Lwethu re emetse go etela ke Eastern Cape MEC wa agriculture wa geshu dula gona fao Iba le rena gape wa geshu re mo Uphuliso Lwethu Youth Project famo mthatha mo Eastern Cape Katusho ya go tswa mafapheng a malwa a mmuso. Projeke ye e godile kudu-kudu gore tle kgone go fitlha mo e fitlhileng gona le gono. Gona jwatse ke baeteledipele ba ditsweletswa tsa di-seedlings mo tikologong ya bona.
Projeke e re etetseng le gono mama ke e botse e a kgatlhisa. Lekanya ka go bona a similar project e bonagala mo dipolekeng tse dingwe gape mo Eastern Cape.
Ngokuqinisekileyo nkosazana kunye nababukeli bakho. Okubaluleke kakhulu le nhlobo ye project ilunga kakhulu it fits better apho khona kungekho umhlaba mkulu wokulima igabalala kodwa le izawulunga kakhulu kwi RDP house areas where they can actually generate for their small backyard gardens as much as creating jobs baphinde bathengise kangangokuba nako kunokuthatha le mali iza nezi department as partners kuzafuneka thina sisebenzise eliphulo uthwale lokudala imisebenzi uexpanded public works program ne community work programs sikwazi ukuthi abantu abaninzi baze apha injongo zethu zezi abona bezile apha akufana nje nokuvala i-potholes okanye ukugada imfuyo ingangeni ezindleleni kusweleka abantu aba bazaba lapha kufuneka kubekho injongo yokubafundisa ukulima ngakumbi imicimbi yenesari ukwenzela into oba sikwazi ukuyakha kwindawo ngendawo
ka go tshela soluble fertilizer mo metseng a bona diviala di fepiwa ka mokgwa wa bona go nosetsa ke ra yona irrigation system ya bona
lerato la gago la bolemi le tswa kae a kore botse gore na wena go thomile jwang gore projeke ya uphuliso e ba gona
okay o kungena kwam kwezolimo ndanisendisuku yozama ukuphangela kwezinye idolophu ndaphangela eDurban ndaphangela eGauteng but ke kuba ndilithanda eliqala lethu apha Eastern Cape ndaqonda uba manibuye ingekho enye into endinoyenza ke apha ngoba amathuba omsebenzi anqabe mpela kweli cala ndajonga into endingayenza sadibana nabahlobo bam sidiscasa ke simane si-brainstorma sabona uba eyi kuba ukhona umhlatyanyana nangona ungekho mkhulu masikhe sizame ukuqala le nto yolimo singayifundelanga phofu but ke kuba simane sisenza i-research zethu siconsulta sizifundise ezinye izinto sabe siyaqala ulimo ngoko
Ndithesa ndawufika apha efama ndabona bathini mosi ifarming uthi uzukwazi okanye mhlawu ubenefit kuyo funeke uyithande le nto uyenzayo uyithande ngoku ke le nto yandenza ndayithanda ndayithanda ndazixelela futhi ubana ngosendilapha andizuba saphinda sajika futhi ndiyabona ngokuba yintoni inzuzo yam ekufikeni kwam apha Dazixelelo bana ayikho enye into wabuya nomyeni wami eGauteng akaphangela wabuya wahlala phansi
lega ba limba mo di project en che pedi te ri di attention che ba le bana ke mathata a mantsi ba tsholela pele ka maka
molaetsa wa gago ke eng go baswa ka gore ba bantsi a ba radi tetsa temo
abantu abatsha inkolisi yabo bayijongela phansi into la agriculture phakathi ngoba umsebenzi wezandla but into engayithetha is that ukulima is the future yonke into sepleting yakho isuka phi isuka kwifama noba usela ubisi noba upheke irice noba upheke ntoni isuka kwifama and ipopulation isoloko ikhula so iza soloko ikhona ineed instead iyakhula ineed yantoni yokutya okuvelisiweyo so ndingathi wonke umntu omtsha ukuba uyafuna ukuphumelela emhlabeni ngakho ijonge agriculture ujonge wena ngafitha ndawoni na kule sector yethu
ufuneka i-learnership bangasuki abantu bakhangelelwe amathuba akufutshane inene eli liqhuba lo msebenzi njengenhloko lithi lona lipase incwadi yeshumi ithetha ke ngokulonto ukuba ukulungele ukuba angene kwicala le-horticulture ii-practicals zakhe azenze apha kodwa ke loo nto iza kwenza sibeke i-learnership noba yabantu abangakanani ithetha ukuthi ke sizamsebenzisa kakhulu no-agri-seed ukwenzela uba kuncediseke abantu
lirato labalimba lanaga gammogo le maikemisetso a bona a go atlega go tlo nnetefatsa dipoelo tse di botse kudu ka go tlisa mošomo ba thuša gape le go kaonafatsa maphelo a batho ba mo motseng wa bona
ke eng se o se ratang ka go bereka
ndithanda into ba ndiyakwazi ukubeka ukutya etafuleni abantwana bam bakwazi ukutya ngoba xa bendingasebenzi ngebengatyi abantwana bam ngebesafarisha bayakwazi nokuya esikolweni ndiyakwazi ukubabhatalela into ezifunwa esikolweni nokubathengela izinto ezinjengeeyunifom
so ifama isematungwini am noba ndithetha ngayo ndize ndive kumnandi sendisekhaya ndiselivini ulele uve ubona uba into erong nantsi into isokanakala uzibone ingqondo yakho yonke la uthi nento encinci eyenzekayo erongo uye uve uba phaa kuwe uba kubuhlungu ifana noba konakala usana lwakho ngoba kaloku wena uyayithanda le nto so mama seyisemalungwini alaba sathe ndofekile sendithanda kakhulu ifami ngoku
molaetsa wa gago ke eng go balemi ko gae
eyona nto ndinoyithetha ukukhuthaza abantu abatsha into yoba maske siziyeke nee-excuses uzasoloko unesizathu zoba ukwazi uyenza le nto kuba kutheni phakama uqale noba uqala kancinci saqala kancinci nathi apha kodwa ngoku noko siyakwazi uba sizenzele izinto zethu ngokunokwethu asisacela into emakhaya so ndingathi phakama uvuke uzenzele ngokwakho
lena ko gae la mona vutivu yo ke o go a bereka ke motho o moswa dilo tsa agriculture o tsene mo go tsona ka pelo le moya di a mmerekela lena ga ile re le robetse ko gae le tla fetwa ka re Eastern Cape a shi tsogile a re kopane ga pebe ke tlang ka 5:30 mo SABC 2 lena karabo wa ga timba shalanga botse seba
sala ka botse
For more information, visit www.livingland.co.za or livingland@sabc.co.za. Program sales available Monday to Friday during office hours only. Contact SABC Sales.
Give to the land will give back, we'll all live well. The kettles shine, the soil is rich, and Africa grows, love the land that feeds you.
Love the land that feeds you.